Abo bakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki mu gisagara ca Rumonge no mu micungaro yacu bavuga ko bamaze ukwezi kurenga bari mu gahinda n'umubabaro batewe na komisari atwara igipolisi mu ntara ya Rumonge. Bavuga ko akoze umukwabu abarungikamo abapolisi baje guhagarika pikipiki yose bahuye mbere n'izari muri parking zirindiri yabo zunguruza zirafatwa zijanwa gupfungwa. Icatumye zifatwa babwirwa ko bazokimenyesha inyuma y'iminsi 10 bagiye kuzigombora kandi babanje kuriha amande angana n'ibihumbi 160. Icabatangaje ngo nuko bandikiwe ko bahaniwe gutwara igitigi cy'abantu kirenze icemewe n'amategeko. Ibyo babona ko ari ubusuma bwateguwe na igisho cyagihanishwa amande angana n'ibihumbi 50. Mu gihe kandi nyinshi muri izo moto zahagaritswe zasanzwe mu bibanza barindiriramo abakiriya nk'uko umwe muri abo bunguruza abantu ku mapikipiki abitwiganira.
Barashoboye kumwegera ngo tumubaze ariko ntiyadukundira, yatubwiye yuko atayandi amajambo uretse yuko turiha 160,000. N'amande anyuranye n'amategeko, n'amande no ku bitansi ku bashoboye kuzigombora. Yabandikiye ko yuko ari mu besharijema tukaba tubizi yuko yahanishwa amande y'ibihumbi 50, ariko no mu kudufata bakaba badufashe badukura mu maparikingi nta mu besharijema twari dufise.
Abo banyagihugu basabura amatare w'intara ya Rumonge n'umushikiranganji w'intara w'agati mu gihugu kumva ko karenganyo bariko barakoregwa maze babarenganure.
Dusaba buramatari w'intara ya Rumonge yuko yoshobora iki kibazo kubishyira mu minwe, tugasaba umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yuko yoturenganura, tugasaba n'abajejwe ivy'uguca amande yuko badukurikiranira iki kibazo kubera tubona yuko ari amande y'agahotero y'agahohote. Abazigomboye hari n'ababangiye kugira tuzorabe ico amategeko avuga.
Barasaba n'umukuru w'igihugu kumva gahinda barimwo maze agira ico akoze. Narirya benshi mu baguze izo pikipiki babanje gufata amadeni muri banki.